Asante sana kwaya, wapi makofi ya kwaya, tafadhali makofi ya kwaya. Asante sana. Natumai wakati sasa umekimbia sana, ni wakati wa zawadi. Yote ambaye ako na zawadi, tafadhali. Anyone with a gift, ni wakati wa kupeana zawadi.
Thank you very much.
Zawadi.